I puta te kōrero ia Shane Jones I tēnei wiki nei, ka ngana ia kia hoki anō ia ki te whare pāre mata mō te wā tuatoru. Kāre kore, kua ki te koutou I tana whitia hua tiki toka. Engari mena, kāre anō kia kitea e koutou aneira, hei mā takitaki mā koutou.
Gracious Māori, from Awanui, I'm back and making Northland great again.
Kare kore, māramāna, hōkoutou taringa ki te rangi o Taua Waiata rā, ko te rangi o te Waiata Rongonui o te tau 81. Don't stop believing te ingoa, Shane. Hei aha te ao tōranga pū e hoa, he ana mata kē tōu ki roto I ngā mahi Waiata.
E hoa, me ana te marea kei tōku rohe, kei te tai tokerau, ko mamai kato o rātou taringa. Aha, ko pararahi hāre taku reo, māku te mea tu ki a tātou, e eke atu I te koata piri ona tāngata e whakapā mai ana, hamahama I o rātou taringa I ngā kupu e makere mai ana I taku māngai.
Ebi hiane ki hako e hoa te tini me te mano. Ko enei te mūrau a te tini me te mano. Ko tēnei whiti āhua tiki toka nei. Ko puta ake nei ākoe. Kei te kōrero tia whānui tia no reira. Ko puta he hua. Ei I taua kaupaparā a hakoa. E amua muana te toko maha. Ki te ahua o tō reo Waiata.
E mara. A hako wānanga mārika te tangata kia puta etahi kaupapa mā here here. Oe tai kaupapa rautaki, wera me hohonu o te Aotoranga pū katū, ka poka noa ki te Waiata me te menu o Hollywood. Ka horo mai ana ngā tanga te ratarata mai ana ki ahui nai nei.
Rau e. Nō rere, e hoa, kia tika rā tā tāua kōrero I enei. Hea koe takahi nei I te ara, kia hoki anō koe ki te whare pāre mata. Pō e nei au, he whare hōhā kē tērā, ko mutu tō haere ki tērā whare. Hea, nō hea tēnei kaha ou, tēnei hiahio ou, kia hoki ki reira.
A kānui no atu taku pātata kia winitanga. I taku pauri, I whakahingangi ai māua I te rā o ngā pōti I ngā tau e tolu ka pahemo tatāke nei, ka tahi au ka mea tu ki aia, kōrero taurangi atu ki aia, e hoki mai anoa hau ki te tautoko I aia. E hoa, me ngā mahi I oti a mātou, e raro I te karanga o te PGF, arano atu wetahi take tatari tonuana, tārewa tonuana ki te oti, Ka tāe mātou te hoki atu, tahi ka whakarane ngā mahi timata mai a mātou I aua wā. Ahako Pākehā, ahako Māori. Pētahi take Māori, kanui no taku hōhā, tēne me oku whanaunga I roto Ngāti Hine, peke ana kia kauara wātu te rerewe, e honua mai, whāngarei ki o tīria, wērā momo take, orakoe pai ana kia waiho kia werewere tonu. Tā te me oku hakaro me taku titiro mo te katoa taku rohe. E arai te me ko tahi te marae, ko tahi te whānau rānei.
Ka mutu e hoa e pai ana ngā tatauranga mō Aotearoa tuatahi I tēnei wānei, kua tata ki te rimo ōrau e hoki anō ai koutou ki te whare pāne mata. Nō reira ki te whai wāhi koutou ki te whare, ka mahitahi koutou kia wai, kia nā hinara, kia reipa rānei, ka noho motuhake rānei koutou kia koutou anake. Hea te whakatau.
Mō tēnei wā ake, tā mātou, whakamātou, e whakamomori nei, kia hoki anō mātou, kei runga, kia hiratu I te rima pai heniti. Nā, kua puta te kōrero I tō mātou rangatira I aunitana e kore mātou e pātu ki te rōpū reipa. E kore mātou e tautoko I ngā kākāriki, me rā huanga oku a Rāwiri, me te wahine rā o Taranaki, ki te tū mātou anō I roto I te whare pāre mata. Pātāri e te wāpene hihingi ana mātou e te rōpū nāhenara o tira motuhake, kia tū ai anō I roto I te whare pāre mata, tāri e te wā, ka kitea me hihingi ana mātou kia tuai he kāwanatanga. Engari e hoa, he mana anō tō te tūnga o te apitihana. He mana anō te tūnga o te hunga whakatete. E kore he whakatete, ka tahi ka āhei te kāwanatanga ki te pāhi wāna e pai ai.
Karawe. E hoa, me pēnei takumihi atu ki a koe. Don't stop believing. Mihi ana ki a koe, Shane. Kia kahara te whakapono I roto I a koe. Mihi ana, tēnā koe, hoa.
Eikon nā tātou.